Ia fatal fatu le malu tatu pasi se nei chula o le ola len ka ko valili i nei le le valili i ili kof kos ia fa malu lolo fuspa o ma e pi mau o le ota nubu tatu valili.
Thank you, Jesus.
Oh, my, you're trying me, fighting a child.